Tupitie hapa, wacha wakuje watajazie pale kwa ofisi yangu. Wacha wapitie hapa. Songeni hapo wapite hapa.
Come and sign from here. You need to come and sign from here. The personal board. Yeah, the personal board.
Good work.
Help us with that.